Ikorale yolwandle. Imifanekiso Chris Lynch. Masidlaleni undize ngexesha sifunda ukuba zeziphi na izilwanyana ezithanda ukuzimela kwikorale yolwandle. Nguwe lowo. Ikorale emile okwenkwenkwezi ivela oku kwesebe lomthi. Ufuto lwaselwandle luthi undifumene. Le korale ye-Elkhorn yindawo entle yokuzimela. Bafumana i-jellyfish. Nantso itshebeleza inyuka. Iziponji zindawo ezinhle zokudlala undize. Apho ingazimela khona inhlanzi ethanda ukuzivuthela izidlele. Kubani na ongaba ulele kulo mqolomba umnyama tsu. Yinyoka yolwandle ekwaziyo ukulayita. Uyibonile nala etshini yaselwandle isithi tshe. Unonkala uyashiciza aphume endaweni yakhe yokuzimela. Ntoni enokuba ilinde ngaphaya kwale fen yekorali. Iqela elisoloko lithukuthele livakala lisithi kanibone ukuba ningasifumana na. Le korale emile okwe-letters ikhangeleka oku kwento etyekayo. Isihorse it, ikorale yolwandle entle ngokungathethekiyo. Ingaba ikhona into ezimele kule anemon yaselwandle? Iclownfish iphuma sele isithi, iyandinyumbaza le nto. Ikhona into eyifihlileyo le finger coral. I-lobster encinci yonwabile phaya. Le korale yokugqibela igosogoso ikhangeleka ngathi ubuchopho. I-octopus ithi masiphinde sidlale. Ufuna ukudlala undise kwikorale yolwandle? Yho, bendingatsho ukuba uya kundifumana. Ufumana i-starfish ezindala. Isiphelo.
Moving picture books, magically bringing storybooks to life.